napigan song mwezi uja mwezi wake wa Ramadhan umabwela ndiza wino ahlan wa sahlan sholinga chake mwezi u tisie zonse zola kwika tisa tire zola ndola ahlan wa sahlan
Ramadhan
Figan song mwezi huu anza tuenda